Anune mwadu wana wukodu. Diyo mwadu wana wukodu. Mandamano sane wanike Kenya kadi. Achien. Kenadu wana nyisu ni mwondo mepati nigi kama no gikeni. Enja kom Raila Amolo Odinga. Engi uone wa manotelo nwa enyuol ine manegirito pati ni mogi kisechegi. To gima chanda e Kenya, gima chanda ko chakore ugenya. Nyakidi gikme uru woto rumu. Ne wanwa wegi wakia ber mar gimo mewa. Bende wakia ber mar ono manyasayo temure nade o mewa. Raila wepimu gichif magwengu. Bewi pime gi wudu woru moro manigi pesa. Raila en ono marwa kaka ngowa kako ganda. Omiyo sama igo egi bunde tikelo beti mondo miyo nege go. Waneni kaka wang mangowa, wang maraj. Jakom, adwani nyis joge ni sama ochik mandamano. Wadwaro ute esa mandamano makonyongi mawa wadwa wegi. Okwadwar mandamano mitimo no beber kokonyi bat Maraila ni ber moloyo mari no nikech otimo nade okonyowa. Bech gik moko teke Kenya ka nyaka kondom gimonyo wayudo manono. Masani gini kichodo to ngeni kondom bech otimo nade bech umeri pesa kondom e masani Ruto ndiko konyo machalo anyanga gini. Anyanga gini chamo pesa marangowa mar kondom. Omiyo bechode wan chode koro otimore nade wawaweyo nikech chode mit to kondom bech otimore nade te koro wanyiso jok makao pesa kondom mowinjo watigo ni Migori ka ne bunge ma Migori ka ne wachako chandorego 2013 wachandore gi bunge ni 2013 wachandore gi bunge ni 2007 wachandore gi bunge ni 2017 bunge ni chon ne wan go kachacha kanyo ne wai majoma ne dwa kethe e joma notimore nade manoweyo bunge ni okinyal ketho ma king'ene asiedi kethe chak wuotho rengo tiyo siaya gidhie king'ene ao mabei di kethe chak wuothe dhio mabei wanga tiyo kodi dibri nade idhie no kokamano chiemo ne walos ni mandamano ang'eni pok ineno mandamano wan mineno wan mandamano wachika chika wan waonge nitie wega ng'owa weg mandamano koro ikri ni chieng' miwinjo kwaluongo mandamano chung' ewigi Raila Kodinga modirom kodwa awinjo ni nitie MCS moko michwado malo kanya winjo kaka ywakerete podi pok ochwadi king'eni ni MCA manot maino limo bonyo anyisi ni ikri ni mwalo kucho ana MCA Migori ka bechui ni nyakitibri nade nyakidar omiyo duoge mbele jakom Raila ng'awa Amolo Odinga Ford Kenya numika ni chung' mjumbe gi Ford Kenya ne ok idhi. Raila yudi kidhier. To kidwa ni konyri, kone Ruto. Omiyi DC kata diyo, ng'ama bro manyi utimore nade, onge. To kidhi yanyo Raila uriri. Kaka ndege no uo, dhe na road. Kao kamano, ching Monday. Ching mana ngoa, Monday. Wanendara wate, yaka nyipindwa. Aya.